mpaka huyo mchaji nazo sasa nakutia sasa nazo sasa nalakutua kuna maupa ya mejeweku mbura kigeti
Thank you.